allogasi, stando a sami, giza kupale lingwati, funubu ye kaya, huma.
Umakhumalo usuka emolweni, uze eMathebethu, ngendodana yakhe, yakaKhumalo, uze kaMthembu, sizombesa khona. Ngendlela engijabule ngayo, umfana wami uyedwa oqala ogcina kunaye omunye. Ngendlela engijabule ngayo, angikwazi ngisho ukugxuma. Ngibonga kakhulu umphakathi ongiphelezelile nabakamthemba basemoyelile. Konke ngicabanga ukuthi kuhamba kahle, sijabule kakhulu, sithokozile siwumndeni wakaKhumalo.
Ngumxolisi ngamthembu namhlanje ngasho ukuthi ngithokoze kakhulu ngodadewethu yena omagcino lekhaya into eyenzeka kuyena sonke le khaya sihappy ngayo and okunye futhi ngendlela okwenzeke ngayo kwenzeke ngendlela nathi besingacabanga ukuthi ngasikube into enkulu kangaka kodwa-ke uNkulunkulu kwenzakalile and sonke siwumndeni sijabula kakhulu angathi angaqhubekela phambili futhi nomnyaka yakhe yonke into iqhubekambi kahle.
Pelo mandlovu umthembu
ndiyeza sithando sami ndiyeza kuwe nasendixolile ufuna ukubuyela ekhaya yekomunye ondibamba njengawe hey. Ndiyeza sithando sami, ndiyeza kuwe, nasendixolile.
Kulo nje ngikudlulisa mfethu ukuthi hhayi ngimbongele mfethu uSandile wena uSipho mfethu engathi into yabo ingaqhubeka ibe yinhle kakhulu ibe yimpumelelo futhi njengoba sesiqale nje kamnandi kanje mfethu uSandile from nawe uyazi mfethu uMagibela dot umayes lo mfethu sisonke ibambeli nje kanjalo mfethu uthando kuphela sibonge.
Sithandwa sami ngizakubhalela incwadi.
No, igama lami nguPhilani ngwakagama sivakashile la emzini wasebathenjini ngenhloso yokuzokwakha ubuhlobo ngokuthunywa umndeni wakaKhumalo sifikela sizocela ubuhlobo samukeleka kahle ngendlela eyisimangaliso
ngizakubhalela incwadi funa ubuye ekhaya
sela umasincengane azombathela uMandlovu uma neli azosimelela uMangeyane
ibe yinkulungwane engingase ngizibongele ngawo ngengane yami kukuphela kwayo eyokuqala futhi eyokugcina kaKhumalo ngiyacabanga ukuthi mama ngithathela yona kobe ngami sekuphelile.
Ngosandile kaKhumalo Gwenyana ngiyabonga ngesupport engitholile kulolu suku namhlanje emva komsebenzi omngaki esiwenzile kubangani bami ihlobo omakhelwane ababe nami la ngiyabonga bangani bami emsebenzini engisebenza nabo ngiyabonga usuku lube yimpumelelo ngale ndlela ngiyabonga
sanibonani bazalwane kamalam nguNosipho wakaMthembu makoti wakaKhumalo sithanda ukubonga bonke abaphumelelile emcimbini wami ube muhle kakhulu umcimbi kade sawulungiselela ngithemba ukuthi uhambe kahle ngithanda ukubonga umndeni wami ongisaphothile, ngibonge abangane, ngizobonga umakhelwane. Bese ngibonga bakakhumalo ngokuthi bangenza umakoti. Ngibonge noma wakakhumalo bandla bengithanda, nami ngimthanda kabi. Ngiyabonga, ngibonga bonke abaphumelelile. Ngiyabonga.